ደግሞ ቶታል ደገፈ ቶታኬኛ ኩን ሚዲያ ከሰን ቃንቄ ሸው ቱርበን ቱርበን ኢንተረሳተ ላይት ገዳብል ሱማ ፌስቡክ ዩቲዩብን ከነስም ብረገሱ ሰገንታ ገን ግልቻቲ ሰገንታ ገን ኩ መካናን ድራ ስፖንሰር ጎቹን ካኑጭና ዳበታጅረን ጎበና እንደ አሶሲየት ጉዳ ኢሲንገለቴ ፈና
ወጎት ኩል ሰደቲ ኦሊቭ ኦዚ አብካቱማ አማነሙ ማፊ ቁልቁልናን ወጀቹን ማምሎተ ኢሳብረቲ በከም ቲፊ ጃለተማ ጉዳ ከንጎንፈት ጎብና እንዳ አሶሴት ዋጅረ ደሜ መጋላ ሻርሌክ ኖርዝ ካሮላይና ትበነቹ ኢሳ ገመቹ ጉዳን ስኒፍ ኢፍሳ ኢማበላ ጥያራ ኢማበላ ኮንኮላታ ኢማማቲ ኢማ ኢሚግሬሽኒ አከሱማስ ኢማየካ ዮቀባተን ያዶቶ ማሌኑ ቁነሙ ደንዴሱ ለኮፕስ ብለከኛ ቶኮ ሰደት 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 ጎበና 5 ዮካን ቶኮ ሰደት 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 አፉር ዛተሚ ለማ ሱዶሚ ጃ ደሚሽን ረትዮ ብልብልተን ኖ አርገቹ ደንዴሱ ኦዴፈኖ ደበለታ ፉሊ ዌብሳይት ይከኛ www.gobana-law.com ረቲ ንቁነ ሙድንዴሱ ጎበና እንዳ አሶሲየትስ
ጎበና እንዳ አሶሲየት ጉዳይ ሲንግለቴ ፈነ ሰገንታ ከኛ ጉያራ ከነ ስፖንሰር ጎቹ ከሰኒብ ገለታ ፉልፈነ ጉዳይ ቀብዱ ኦብታየ ነጋውልቴ እስኒት እንደዴ በጋዲፈም ኦብታየ ደንዳአቲፊ አከ ሚዲያ ቱያ ተካብታሙ ለሙት ከበጃ ጉዳን ቀባፍ ወጋ ኩደንጉቱ አናፍ ኡመት ኦሮሞቲ ማነ ሂዳቱራ ዋንቴ ከበጃን ሳኔ አኩመ ጆትዲር ወጋ ኩደን ማነ ሂዳቱራን ጀቹን ደጎጎራ ሀጥረ ኢምበሌ ሰንጀቹሚቲ ኦብታየ እንደንዳ ዋንካናን ዱራ ማነ ሂዳ ከሰቲ ሰንረጋቱረ ዋንካናን ዱራ አረን ሀረሙ ዳበኪ ሰን ዋምባ አጅረን ፈካቱ በካ አደዳቲ የሮንዱማ ወንቲ ሳን ሐሳአኒ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ረጥጥ ይፈና ቀቦይቹ ሐልከኔ ጉያ ከረቲ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ መቃን ሀዳው ከረቲ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ጥራው አድሙ ብሉ ሱማ ኦሮሞቲ ቲፒኤልኤፍ ይበላለፈቹ ጫላው ቦታዬን ደንዳ ኢሳኒ በላለፈቹን ከይትዲያቱ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ በላለፈቹራ ኦቢኤስ ረጥጋፊ ዴቢ ሳንኩታ ተቆፋከታሳን ወሊንላል
ወኒ አገወያን ረቲ ዱለሙራ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ሚዲያ ሳባው ይደንሰኒ ነገፈና ኦፒዲዮ መረት አባሉ ትግሬዳ አባሉ አከና ቦደውላ አሉ ዱቢነ ከሲሚ አባሉ ኢቪናም ዶክተር መረራ ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ጋፈኒ ኩማ ኖ ኩዳ ሰገል ሰገል ተሚያ ፎራኒ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ውራጌ ነኒ ነትም አይ ዶንት ኖ አት ኢዝ ደጋው ኖ ልቱ ዱቢ ከነ ናምኒ ሲንጀ ዲራቹ ኖ አኒ አማ ናምኒ ሳደርካ ሰኒቲ ኢቪኒቲ ኒሳለ ሚሴንሰ ማይ አዲ እናንይቲ ሰደርካሰን እትኑት ማኒ ኮንስፒራሲ አከናው ጀቻይራ ኦሮሞ በለይሱ ፈሚል ነገር ዋና ካናዳ ገየን የቹና ነመዋን ካና ሰደርካ ካና ነምኒ ሶ በከጀዱ ያደንቀ ወይቹ ሶ ነምኒ ወንሱና ናፍዱጉ ካና አገኒ ሰገል ደሚሽን ኬስ ቱቱሬ ኪታባ ዶክተር መራና ፋበሬስ አርገይ ዱቢሴ እዳ ዱቢና ካና አገን ጀዱቲ አከሱመት ከበደ ቱሬቹ
ሐሳን ኦቡታዬ ነ ሮባየ ሚዲያ ረትገዲ ባኒ ሐሳን ዮጅራት የሮ መንዱማ ቲፒኤልኤፍ ጫላ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ አታኪዎቹ አድሙ ቢሊ ሱማ ኦሮሞ መታኪ ሰገደውቹ ዋን ኢራም በተንፋ የሮ የሮት የያደተን ዮካን በረፈተኒ ዋን አደዳ ከነፈተኒ መገዲ ባኒ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ደውቹ ሐረሞ ጃላላ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ፍካፋ ኦግዱጅሩ ወልቲ ዱፈኛ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ቲፍ ዶክተር መረራ ባከነ ስሪት ዋን በከኒ ኦቦታ የንደንዳ ጀረከና አዳን ነውዳ ቤቱ ኢሰ ወጋሜ ቃዱ ዱበቲ ዴቢሰኒ ፍዶቹ በረኩ ደሰገል ሰገል ተሚሽን ሰገል ተሚጃይቹ ወጋሜ ወጋዲ ደምዱ ዱበት ዴቢያኒ ዱር አከጀቻቱረኒ ዱር አድብሊ ሱማ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራዳኒ ጉራጌ ጀቻቱረኒ ሐረማሊብ ከነሃሰው ቡታየን ደንዳ አድብሊ ሱማ ኦሮሞ ፍካፋው አህመድን ዳአሚት ገራገራ ባዙራፍ ከበጃ ፕሮፌሰር መረራቲ ዋን ቀበን ፈካታኒ ዋን ፕሮፌሰር መረራቲ ኡቀመን ፈካታኒ ኦቦታየን ደንዳ ሐረጋ ከነሳን ገዲ ባን ፍለኖድስ ዲያቴራ የሮማ ከነ አኩሙ አገርተን አድብሊ ሱማ ኦሮሞፊ ካፋ ኦግዱ ጃለለ ጉዳጅራ ወሊገልቴ ጉዳቱ ጅራ ወሊዮጅን ሶቾኡ ጃሮሊንሱ ለማን ከበጃ ጉዳ ወሊፍቀቡ ኩኒጋ ዳበብል ሲግናት ትመታ ደኩቢቴ ራይቸ ወረበላ ደት kanaf obbutaayeen waan kana akka jaalala isaanii gidduutti akka summiin dhamuuf waan durii gadi fidanii waan kanaan dura irraanfatame gadi fidanii yoo jedhameera ta'e waan kanaan dura irraanfatame waggaa dudduuba bara saafaa'oo keessaan dhagaa ture nuun jedhanii har'a gadi fidan jechuudha. Yeroo sanatti dhugaadha jedheen fudhadhee ture. Piroofeesar Mararaa Guraageedha nuun jechaa turanii. Maqaa hadheessaa turanii haati manaan isaanii akkas nuun jechaa turanii har'a garuu isaantu jaalalleedhaa waliin jechuu fakkaata. Maaliif kana haasa'uun obbo Taayyee barbaachise yeroo ammaa kana keessa? Maaliif obbo Taayyee waan kana xiinxaluun isaan barbaachise? Piroofeesar Mararaa Duwwaadhaan jedhame yoo jedhameera ta'e obbo Leencoo Lataadhaan shaanqillaa jechaan turre, obbo Daawwit Ibsaatiin Ertiraawwii jechaan turre, Dooktar Nagaasoo Gidaadaadhaan gosa biraatti moggaasaan turre, obbo Abbaa Duulaadhaan Tigree jechaan turre jedhameera kun yeroo baay'ee dhagahama turre hundi keenya waan dhagahaa turre namootatu jechaa ture. Addi bilisummaa Oromoo akka kaayyootti lafa kaawwatee gosa namaa geeddaree beeka. Kana gaaffii isaas ni fannisa. Namoonni garuu jechuu danda'u, namoonni gola keessatti haasa'uu danda'u, abtaamuun Oromoo mitinaan jechuu dandeessu, abtaamuun saba kanaan jechuu dandeessu, obbo Taayyeen danda'a Oromoo miti lakkii inni gurraacha iddoo akkasii dhufe Gaambeellaa yookaan immoo Benishaangul jechuun hin danda'ama. Kan nama dhuunfaatu jedha. Dhuguma addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa keessatti barreeffate Piroofeesar Mararaan Guraageedha jedhee ni beeka. Yoo jedheeno Guraageen namaa gadi. Obbo Taayyeen danda'a dhaabni isaanii bilchiginnaan Guraagee bulchaa hin jiru. Maal ta'a yoo jedhameef? Hin dhageenya garuu yoo jedhameef maal ta'a? What is the problem? Anaan ammoo Tigreen anaan jettan, anaan ammoo Amaara anaan jettan nama miti isaan? Maal ta'a yoo jedhame? Kuni Piroofeesar Mararaadhaaf gaddu miti. Piroofeesar Mararaatiif hawwee miti. Piroofeesar Mararaatiif maaf jedhama jedhee miti. Jaalala isaan kana lamman gidduu jiru gaa ittiin dhahuudhaaf waan barbaadame asii qotanii achii baasaniitu akka jedhamaa ture. Waggaa meeqa dura akka jedhamaa ture? Waggaa meeqa dura kana jedhamaa ture? Yoo kanaan dura jedhamee dhalate har'a dubbachuun maaliif barbaachise? Kun waan waggaa 20 baatii 3 baatii 4 dura namni ani jaallee obbo Taayyee danda'ati ofiin jiru. Namni obbo Taayyeen danda'a miindaa baasaniif, namni obbo Taayyeen danda'a waardiyaa kennaniif yeroo ammaa biyya keessatti ergatanii akka inni hojii adda addaa hojjechaa fi jiru, nama arrabsaa fi jiru gochaa jiran yeroo maqaa Piroofeesar Mararaa hadheessu obbo Taayyeen yaada maalii kennanii beeku? Har'a waan adda bilisummaa Oromootiif kaafaa'oo gidduu jiru hoogganoota kana walitti buusuudhaaf jire malee hiriyaan obbo Taayyee danda'a laanni kun dhaggeeffadha.
Obbo Taayyee danda'a yookiis jaala qabsoo haayiluudhaan yookiis jaala qabsoo kiyyaa keessa hoogganaa Oromoodha.
Obbo Taayyee danda'a jaala qabsoo kiyyaa haayiluun jaala qabsoo kiyyaa jaala qabsoo obbo Taayyee danda'a gurbaan kun kanaan dura Piroofeesar Mararaadhaan waan ilma namaatiin hin jenne jechaan ture. Viidiyoo kanarra deebi'ee taphachiisutti dhiifaman isin gaafadha uummanni Oromoo. Garuu taphachiisuun qaba. Maaliif hojii jara kana akkasin agartaniif dhaggeeffadha.
Haala balasee ammaa waldaa haala maalatu hojii waarannu? Dhaltee dhalchistee jirtaa yookiin dhaltee jirtaa jechuudha. Mararaa siitu haadha irraa dhalee jechuudha. Yookaan ati dhalchise moo dhalchisnee meedikaalii dooktaraan si laalchisuun dirqama nutaati jechuudha. Atumaa andaandu wandoochi koo argisoo waldaallu. Annaa qabanya ati yoo dhaltee jiraattes juwaarnaa dhaleen hundeeti dhiiraa fi dhalaa ta'uu keessi beeynaa jechuudha Piroofeesar Mararaa. Falmachuun siifii bara ansittiin himu jira. Ifii falmachuu qabda Piroofeesar. Ansiifiin rakkachuu jira. Dee bar gurbaan na dhaltee guyyaa haadhaatiin bakkasi gahee jechuu jira Piroofeesar Mararaa maal taate? Dee Piroofeesar Mararaa biraan na gahaa takka isii yaa maajaarsi hin rafu galaa qalawu godhaa hin rafu. Sanifuu yaa maajaarsa. Yoo Piroofeesar Mararaan kan hin jenne Piroofeesar Mararaa kofurraa gabaasnee dhiiraa fi dhalaa ta'uusaa adda laaluu qabnaa jechuudha. Mani taa'u qal lachuu qabaachuu danda'a gurbaanii ulfaayetis dhaluu danda'a. Hulattuun miizaa haala maalatti noo maargasin maasargasin tichilaalle mawladin maaswaladin tichilaalle jechuudha Piroofeesar Mararaa. Ee bataam siriyaas allegeeshin nu.
Kanagaa namni obbo Taayyeen danda'a miindaa baasanii fi waardiyaadhaan deemu, namni obbo Taayyeen danda'a jaala kiyya jedhanii waliin surraa ka'an, namni dhaaba isaanii keessa jiru kun yero jarsabiya namugudda namajirenya sagutu qabso oromotif arsa kafalajiru professor marara gadibe akattiqesu obbataye ndanda maljedani beku maldu battani beto obbataye karatti adamalikene tani beto gurage namanjechun shanyige odere kunigaru namugudara kofo gadibafne ilalla asanne aseke sabende dubbatu kunanaf qani gudara wangur banku nasi kisage ndubbatu kanarra maldu battani beto botai kanarra yada malila tani beto botai harra adabilu summa oromotif kafa walti busuf wan wogadi dama fundura de dubale btani nutasa ajurtu waye kanarra maldu battani beto kashalebbe farso obastani kashalebbe bira obastani ugati obastani gadibate media akase namarrabsitu gootani kanarra malaya de beto botai kuno jige san kisa ta komiti obotaje danda asin akka professor mararan arab samugotu asin imma mali forrikano professor mararan kajiretu baaje na maqan fachisa baaje en qanfad video kan rade be tabachu kot ummata oromo warada wacha jirtan difa mana singafad garu gingilcha jachun kan akkasin agartani feleti
gafa dagne chidaknu wonni no bakasani targanne wanu yasi fene debne sani mitechu dubin harki wal kaysa jiraaju namu mana ci juru sunu yaw double agent nu garana isin ujjeta garasi isin ujjeta jiesa digutu namne asigati absof deme kun mana man de man de mal jadam kun dirra dot kun ramat kun awdait kun magala hararit akasuma kaysa rarrabsame sadi sadi illa malama wana kana kan acumate jarana nu le engineer kapsa odufne male astenye hiyesa duranu asjiru kana qalla bay saranya chun dufne isara kisumiti rakko isa furu dufne jenne ga fa dubannu miri gara sanjiru yaani gara sanjiru wan qabso sitin fakkafechu
obutaye danda yero baye hammenya addebulu zuma oromo ha saudan bekam waye tplf percenti shandu wayo dubatan waye addebulu zuma oromo percenti shanta madubatu tikee satti walitti bu insa isaani mudate himbeen garu yero hunduma aari insaani yero hunduma dhaabasana haddeesu dhaabasana tureesu dhaabasana tidagaaguru dhaabasana ajeefachu dhaabasana ergamtu gochu dhuman beekamoechu erga gaafa gadi baani hojin obbotaaye danda akana mana barun saar raabaane waraana bilisumma oromootti makamuu dhaaf gaafa dhannu fuudhani ganda kayda keessanu facaasaniinu ko'ani baati sadi guutu teenye obbotaaye seera tokkotu jiram addabilisumma oromoo kees eessa akkasin dhuftani maaliif akkasin dhuftan isin qorachuudhaaf fuudhani bakka tokko isin kaa'uu danda'u aluma tokkichaan isin dhuftani fuudhani dhaabatti isin makuu hin danda'an qorannoo waan jedhamutu jira ergamtanii dhuftammoo dhuguma haqaan dhuftammoo waan jedhu waan jedhuuf waan sana keessa dabarreef ni beenna sana keessa dabarre anifisin baachi matoko keessa waliin guddanne waan ta'eefi muuxannoo isin amma dubbattan kun nabiratti haaraa miti kun adda bilisummaa oromoo keessa jira sababii dhuma qabsoo oromoo tamma kama jettanii dhuma yuunivarsiitii keessaa baatanii isin fuudhanii dhaqanii qawwee isinitti kennanii dhaqii lool isinii hin jedhan isin fuudhanii isin ka'anii isin ilaalu namni kun maaliif dhufe namni kun ergamee dhufe moo dhuguma qabsoo barbaacha dhufe moo waan jedhamutu jira aluma tokkichaan fuudhanii isin leenjisanii qawwee isinitti kennanii dhaqaa oogganaa jiranii isin hin geggeessan isin qorachuu qaba oobsa sana qabaachuu qabdu obbotaayi oobsa sana yoo hin qabdan taatan akka kana aartanii deebitanii dhaqanii mana hidhaagaltu jechuudha yeroo hundumaa rakkoon keessan rakkoo addi bilisummaa oromoo wayyaanee hojii walitti hidhee hojjetaa jettu warri immoo wayyaanee keessaa hojjechaa ture immoo adda bilisummaa oromoo wajjin hojjechaa ture akkuma xaqqalaayi ministeerii keenya yeroo jaalalaggasaa wogii wareegamuudhaaf jedhan sana dabarseen ture nuun jedhan sana mootummaa keessaas warra hojjetan immoo dhaabaa wajjin wal quunnaman iddoo akkas akkasii jiraachuu danda'u adda bilisummaa oromoo keessa namni bitame namni gane hin jiru jechuu koo miti waan isin mudate kana guutummaatti yoo wal dhaaleyyuu isin qofaan maaliif yeroo hundumaa dubbatta kan isinii wajjin turan baay'eetu jira kan isinii wajjin immoo mana hidhaa galanii waggaa 10 hidhamanii miila lamarraa citee beekan akka kaffaalee ofaatu jira kan akka shamarree caaltu ofaatu jira warri kun garuu guyyaa tokko gadi baanee adda bilisummaa oromoo xureessan agarree hin beenu isinuma duwwaa dhobbotaayi isinuma duwwaatu maqaa dhaaba kanaa yeroo hundumaa haddeessa maaliif isin duwwaa ta'e maaliif rakkoon isin duwwaa rage maaliif dargaggoota oromoo kumaatama jiran kana keessaa yeroo hundumaa isin duwa malif akuma en treba ave raole ol bo nya chaolu malif nutugungu maolt malif rakkon kun isin duwate tari rakkon kun isin bra wanjerudu na kesa do futke isin tikan dabala me way rakina kana rahasa ajrun again kan isin ngargare hasa ajrun again yero hunduma isin maduwa kana gavan jiru rakkon addabilu summa oromo kesin jiru chukomiti biya la kana keses wan ba yen mudate biya keses yero sanam bara sanam dubbatan kana kesa anis jiru dum sanam kesa warana bilu summa oromo temakamuf hararge kesa de membeka kino hazin mogara borona kesa de membeka wanta tevi mutanno hammato konan qaba garu ak isin jettan kana timona moni asan kan branan jiran isinu moduwa talkani guya waye jira kanarra waye hammin jira kanarra jibbin sa jara kanarra nutilalla ba wala botay me asame
yaw nami bo dara qaba me ana iri won kenyo kiye bayetu acce kesa ture qabsona kami mal fakkata mali mali nan jedanichu ani wana nargenitin yarana dubbin akana wonni ana chiti sana siti si wal dubbisedu mo jechajira taba waqi sinajajje be suga faida ba hida kana ba ne malabira lalla no male acce kesin jiru era gaafan kana yedu namni acce kesi jiru hundumtu nati dallane akkamitti raba kenya keekwa akkamitti akkana gootaan jedhu dhufechu
ubbutaayi iriyota keessan baay'eetu simbira hidhame isin duwwaatu dudduuba hidhame iriyoonni keessan kun garuu gaafa sin maqaa dabilizummaa oromoo addeessitan isinitti aaraniiru qofaan iyyuu adda na baasani kitaaba dubbisaan ture naman hojjini naasa'u hin qabu yettan maaliif isin duwwaate ubbutaayi meda baddaati ofi kessani of qoraddame botay isinum tidwan yero hunduma hammenya addabul zumma urumu hasudan malib bekamtu harra maluma worri isini ojini rosana manahida turan bayen sun nemi tokittin ufe malib isini gargar nemi tokittin ufe duguma wanta yenjero kun sirida akas goda matore jede kana sawun dagenyo botay isin hida ma kessan kana yufutani personally gotani mobotay akka goto urumoti akka hayyu oromot akka qabsa oromot wagga kudan jechuun salpa miti mabotay jireenya keke sa wagga kudan mucha wagga kudan yojin oftil ma miti lal wagga kudan maati ke ra jireenya ke ra barumsa ke ra hidamte mana hida turu ke kana personally godarta mabotay bushe sajirta mabotay namoni wagga kudan hidaman kun baaye mitim namota harka lakkaam akka doctor kuyeva akka kafialofa kido mille la badabani worraban akka caaltuufa wagga kudan kidamte kana personality of jalage dararta wagga kudan ana fidamte mtay wagga kudan jireenya ke rabate mana dukana ke turte mobotay wagga kudan ummata kana fidamte mobotay wagga kudan oromummaf arsa kafalte mobotay arsa oromummaf kafalte kana garu personality ge darajta sababi ovigeti ari acce ke setti qabduuf tige darajir tobotay personally ngodin of jela arsa ketif kabaja guddasif qamna arsa ketif ulfina guddasif qamna arsa nke arsa sene qabes garu bishanet of jela dagarta bar namni wagga kudan mana hida ke sejirate millala man sene millala madabe wilchering gadibeyu hamma kana are guya to ko sadubatu nagar atigaru halkane guya waye dum addabul summa urmoti hammenya addabul summa urmoti kani nutti dukanae sidwaad af ife kun sakam barna filaddan dabakeenya filaddan badadina filaddae chun kan bra hadde su tikesu gade busun qabdu hojin badadini hojjecha jirani kayonu qabdan yo nuttimtan yu sanan urmoni sim filachu danda yo filanno jirade sababi ate tokko hadde sitef sababi tokko turu sitef sababi tokko maqa hadde sitefi nemmi sivlatun jirum daba kana nama ba e jallata mabotay arsat dikafalame wan ittidaddabe gati ittibase be ka oromon jallata hammammi yu rakkon isan ke sahajiru hammammi yu ogan jalle dawid wogade dawi me ka angoratu ari yakabatu yu mal akada abdi chibna min banne mo ba e jiram kana damne dabilu zuma oromo badudide malif iga qaqali meqatu tdangalem oromo meqatu arsat tikafalem oromo meqatu maati tdabem oromo meqatu tburjajem maati meqatu tdigamem kanaf damnich akabadun barbadan adadum oromo kesejir oromo manatako ijarate manaduran kesetru diise manabraga fa ijaratu manaduran kesetru sanalle ngubu binen sadda datu kesejir bineensa dadda kana utuu keessa jirtu mana sana diigee qoraan falaxeen gurgura Oromoon. Dhaaba kana yoo jibbiinsa irraa qabaate, yoo aarii irraa qabaate iyyuu Oromoon akka inni badu immoo hin barbaadu. Maaliif guutatu qaqqaalii meeqatutti aarsaa kaffaleem? Ati akkuma dhaabni kun baduudha. Akkuma dhaabni kun biyya lafaarraa namni maqaa isaa hin kaafneera. Kanaaf warra dhaaba kana arrabsuun beekaman biyya alaa keessaa filattee biyyatti fudhattee galtee miindaa kaffaltaaf obbo Taayyee. Gaarii miti kun obbo Taayyee. Gaarii miti kun. Waan dhaaba kanaan dorgomtu waan gaggaarii nuuf fide laa? Waan gaarii nutti hima akka ta'e gadda wal ga'ii irratti dhuftee ibsa nuu laachaa turte kana. Kaayyoon keessaa waan gaggaarii babbareedaa meeqatu jira waa'ee Oromummaa waa'ee Itoophiyummaa irratti. Sanatuun nutti himteetu irra caalaa namni si bilata malee sababiitti adda bilisummaa Oromoo irratti halkanii guyyaa dhagaa guuraa turte miti. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo kee taane yoo dubbanne barumti keenya waan dubbannu qabna. Hammeenya dubbachuuf namni hammeenya dubbachuu waan dhaaba kee taate dubbachuudhaaf namni of irkaa dhabee hin jiru. Garuu qabsootu kana qaba. Qabsoo keessa gantuu hin jirti. Akkuma dhaabni tokko mootummaa keessa nama qabu mootummaanis immoo isaan keessa nama qabaachuu danda'a. Kun haaluma qabsoo keessa jira. Garuu dhaabichuma fuutee TPLF gootee juuntaa lammaffaa gootee inni achiif inni asii tokko ittee hin bareedu. Nama akka kee irraa kan kun eegamu obbo Taayyee. Yeroo baay'ee sitti dhimaa, sin gorsaa, sitti naasaa, waan baay'ee geeddaramaa jira. Waan baay'ee geeddaraa akka jirtu naa gala. Garuu aarsaati kaffalteefan kabajaa siif qaba. Sababiin har'a obbo Taayyee jedhe ulfinaan sittaasa'uu fi aarsaa guddaa naa kaffalte. Anaafitu waggaa 10 hidhamte. Waggaa 10 jireenya keerraa, maatii keerraa adda baate. Kanaaf ulfinaan biratti qabda obbo Taayyee. Kanaafan sin xiqqeessu. Atiis akkuma kana dhaaba guddaa kana kabaji. Dhaaba guddaa kana kabaji. Yoo wanti isaan hojjetan siif hin taane illee ta'e akka dhaabnichi badu gochuudhaaf hin yaalin. Aarii irraa qabda. Aarii makee fudhadhuuti. Waan isaan si godhan haasa'uudhaaf akka dhaabnichi dhabamu gochuun immoo adda adda. Kanaaf obbo Taayyee danda'a waggaa 10 mana hidhaatti dabarsite sanaa personaalii of jalaan godhin. Qabsoo Oromoof an hidhameedhe. Oromummaa kootiifan mana hidhaa galeedhe. Vaaliyuu kennisiisiif. Vaaliyuu akka hin argatu godhin. Yeroo baay'ee kan hin sitti naarreef yeroo baay'ee akka waa'ee keerraa sa'u waggaa 10 mana hidhaa turuu jechuun waan salphaa miti. Waggaa 10 namarraa adda ba'anii qofaa jiraachuun waan salphaa miti. Deebi'anii addaabtii nama gochuutu baay'ee namatti ulfaata. Kanaafan kabajaadhaan sitti haasa'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaan 46 affaan guyyaa har'aa qabannee dhufne asuma irratti raawwannee irraa sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jennaa. Ergaan keenya kun yoo siitti tolte sheerii walii gochuun dagatinaa YouTube chaanaalii qaanqee show subscribe godhaa nagaatti.